Ano? Sempagam. Neba wangono mumanyi. Hey. Embwa ya tani sojite embuzi. Omusajja tali embwa.
Thank you for watching. Then subscribe. Akakantu akamyufu onyigene kadi. Buli kapya konna kagenda wakatokera kugwe mwana mukambwe comedy family.